Oh, don't be karafu Nipaye akami Nikatishe bari Chupa chulilome Alapitu epima Marashi nipoke Pema o pima Nasikia ni mzuri Ndiyo ni kuna upepo Tete unanukia Marashi ya karafu Nipaye akami Nikatishe bari Chupa chulilome Alapitu epima Marashi nipoke Pema o pima.